umviriza kare ku mutima ndakabwiwe akare ku mutima ni kiganiro cha radio igicaniro mu kare ku mutima barundi baraserwa akababakiye baraterera bakaganira bahana ijambo mu ntumbero yuko burundi bwo kogorora bugasubira ku ijambo mu makungu amahoro n'amahonda agasasagara mu burundi bwa nyaburundi
Bakunzi namwe banyanyi baradio igicaniro ndabahaye mwaramutse namwe bivanye naho umwe wese aherereye niteka gusubira gusangira namwe ikiganiro akari ku mutima mukari ku mutima uno munsi abatumire baratuyagira kwifatwa ry'agasakisaki ry'abasirikare bahoze mu gisoda ca kera XFAB hamwe na bamwe mu batavuga rumwe na leta cyane cyane abari mu mugambwe SNL Nikibazo kibandanya kuvugwa kijanye nihagarikwa rya bamwe mu bahoze mu gisoda ca kera XFAB hamwe n'abatari bake mu ndongozi za SNL hakaba hari n'abanyuruzwa ntihagire umenya irengero ryabo ibyo bikaba byinyomoje muri kino gihe havugwa ingwano hagati ya leta n'umugurede tabara uheruka kwemanga ibitero bimaze iminsi biba ibyo leta ya Gitega ibicije kumushikira nganji wabyo wo kwivuna abansi ivuga ko umutekano wuzuye ari umugwi w'abasuma aha abantu bakibaza ico aba bantu bapfana n'uwo mugwi ugwana kurusha abandi mbega ico bacihishije inyuma yifatwa ry'agasakisaki y'uyu muce w'abahoze mu gisoda ca kera hamwe n'abatavuga rumwe na leta cyane cyane abasenere co baricaye inyifato y'abarundi muri ibi bihe yoba iyahe ibi n'ibindi bibazo Nibyo tushize imbere y'abatumire bacu nabo bakaba ari batatu ariko umwe akaba taradushikira niyaza kudushikira kumbure turaza kumwakira nawe turi kumwe na Reverie Bazikamwe umumenyesha makuru akaba arongoye uruganda rwa Radio Televizyo Renaissance Reverie Bazikamwe ndabahaye mwaramutse namwiriwe
Mwiriwe neza Jeremy
Turi kumwe na Maître Gustave Niyonzima akaba ari umwe muhari na gateka kazi na muntu akaba n'umushingwa manza Maître Gustave ndabahaye mwaramutse namwiriwe
ndabahaye mwaramutse Jeremy kandi mwakoze kudutumira
ikaze mu kiganiro
murakoze
twari twavuze yuko duvise abatumire batatu hari batagize na Robert ataradushikira niyo yadushikira turaza kumwakira Chantale niragiye ni wari mu buhinga bw'ivyuma Jeremy atanga imana akaba ari waremeshe kino kiganiro ikaze mwese muri kino kiganiro reka ikibazo ca mbere ndagitumbereze kwa Reverie Bazikamwe Reverie umwihwezo wanyu kuri no fatwa ry'agasakisaki kuba XFAB canke hamwe na n'indongozi z'umugambwe SNL mwebwe umwihwezo wanyu nuwahe
ibyo biriko biraba ubu sinibaza yuko waba tuvuga ngo bitangu uno munsi ngira nuko gusaho bahari igituma ngira biboneka cyane naye handi hoho ni ibintu bimaze iminsi bimaze igihe kinini cyane cyane kuva mu mwaka wa 2015 igihe habaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo kigira gatatu cya Petero Nkurunziza uyu munsi rero nimba biriko biraboneka cyane nuko hari nikindi uno munsi umutekano twitwa yuko wahungabanye ku rwego runini ego no umutekano ntitwovuga uhungabanye ubu umutekano wari usanzwe atako wifashe kuva muri uwo mwaka wa 2015 na cyane cyane ku ruhande rw'imigwi imwe y'abarundi mu gihe utegetse bwo mwumva birirwa baravuga yuko umutekano ari umusesekara ariko ibyo ntibyari binatangaje kuko umutekano ari umusesekara kuri abo bagize leta ku nzego za leta kuri ya migwi y'imbonera kurikoreshwa kuko bobo ari bobo ari nk'uburenganzira bwo kwica abanyagihugu atabigwanisha bafise batabagwanya badafise ubushobozi bwo gushobora kwigwanira ariko bakicwa atacamira leta atacivuga ubutungane buri ngaho uyu munsi rero kubera bica bivugwa cyane nuko novuga yuko umutekano wahungabanye ku mpande zose z'igihugu urumva ubu nabo bahora bica abantu nabo nyene bari nta mutekano bafise kuko hari imigwi yitwaje ibigwanisho yinjiye mu gihugu uno munsi rero nico gituma rero bica biduga uno munsi bigaca rero bagaca bituma babikora kumugaragara ibyo guhagarika iyo migu y'abantu batifuza abo nabo nabo bahoze mu gisirikare cya kera naba bari mu migambi itavuga rumwe na leta cyane cyane aba bari mu mugambi wa gatongo wa SNL urumva rero uno munsi kubona biriko birakogwa gutya nuko bishimikije bitwaje uwo mutekano muke wahungabanye ku mpande zose naye handi ho nitwaga tuvuga ngo bibaye uno munsi no munsi biriko biraba mu miseze byarabaye mu myaka yeze muri ico gihe hagati y'2015 gushika uno munsi byarabaye abamaze kunyuruzwa n'isinzi amashyirahamwe ari hagati y'akazi na muntu muramazingira kumva ibyegeranyo batanga ingene bitigira bimaze kunyuruzwa by'abantu uyu munsi rero sinibaza ko twaba tuvuga ngo ni bya bwa mbere biba ngo biratangaje ahubwo gusa igitangaje uno munsi kuva n'icyo gihe bigitangura igitangaje uno munsi nuko ibyo byose biba turi mu gihugu cyitwa ngo ni igihugu gifise inzego za leta ngo ni igihugu gifise ubutungane ngo ni igihugu gifise umukuru w'igihugu ubushikiranganje inzego zose z'igihugu zikwiye urumva rero uno munsi nicyo cyonyine cyo tangaza nayo bisigaye byo kunyuruza abantu byo kwica abantu kuko kubyiyumviro bya politike cyane kubera biketswe biketswe ko badashigikiye leta ibyo ni bya kera
igituma none igifatwa rihagaze cyane cyane kuba XFAB na bamwe mu bahoze mu ndongozi niho nashaka kumva umwihwezo wanyu kuri uyu mugwi gusa
bariko barafatwa kuko jewe kuciyumviro ci wanje nibaza yuko ari abantu kuva muri ico gihe cy'2015 uyu uri mu migwi y'abantu icungishijwe ijisho n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko urumva baratinya bavuga bati aba bantu ko bahoze mu gisirikare nibo bantu bahava ngira bashobora kutunganya inama ngira yo kwiganzura iryo hotego ry'abanyagihugu uwo mugwi w'abantu rero n'abantu bacungishije ijisho gushika naho ngira hamwe naho hoba na hamwe na kantu na gatoya kabaye baba barose aho bakora kugira babafate aha nota nk'akarero gatoya gasanzwe duhereye kubiherutse kuba ihagarikwa ry'abahoze mu gisirikare babiri uwo batagira komesha yakora mu ishyirahamwe Konetereo n'uwitwa izina se yitwa Ponce Umengo ariko nk'uyu nka uyu batagira komesha nk'ubu bivugwa yuko yagiye gufungwa kubera message yandikiraniye n'uwo wundi bariko baraganira ku biri mu gihugu ariko batariko baravuga ngo atavuga ngo ni umugambi bafise ngo gukorera ikibi gihugu urumva rero bica byumvikana honyine yo wundise bavuga ngo bazize message bandikiraniye ubwo butumwa bwo kuri telefone bica byumvikana bimwe ariko ndakubwira yuko ari abantu bashinjwa ijisho kuva kera no kuvuga bica byumvikana ariko n'amatelefone yanyu bayage amatelefone y'abo bantu aho bari hose ibyo bavuga byose barabigenzura gushikana ikintu cyose kibateye amakenga umuntu aba amaze kugwa muri rya kosa baca bamufata kandi murazi yuko hariho nabo bafata atana kiyo banabafatanye bakabafata ngirangira murazi cyacaha cyabaye rurangiranwa mu Burundi atete arasiritete rero do leta umuntu wese baramufata ubwo nyene iryo kosa riba ryamaze kumufata ngira 60% y'abantu y'abafungwa ba politiki bari mu gasho bafite icyo cyaha nyene urumva rero nibaza yuko nico hama abo mu migambwe nabo nka CNL abagirizwa kuko bazi yuko nabo nyene bari mu banyagihugu nabo nyene bashobora kuba bashavuye aho bari mu gihugu kuko dusubiye inyuma no mu bya politike murazi yuko biravugwa yuko amajwi yavuye mu matora atatanzwe nk'uko abanyagihugu batoye urumva rero ibyo byose kubera bazi yuko uwo mugwi w'Abarundi nabo uno munsi bashobora kuba bafite akantu kababaje ku mutima nabo nyine bari mu bantu bashinjwa ijisho baguma bacunzwe kugira ngo hagize na gatoya kaba abe bafashwe aba basenere muramaze kubona yuko misi yose habaye ikintu cyo guhungabana umutekano bakavuga bati hatewe grenade ahantu habaye abantu umutekano wahungabanye murazi yuko bafatwa nta n'amatohoza arinzwe kugira nta n'amatohoza arinda kugira urumva n'abantu ubu twovuga yuko iyo migwi y'Abarundi ibiri abo bantu bose mu gisirikare cya kera nabo muri CNL n'abandi bose batavuga rumwe na CNDD-FDD n'abantu bagenda bari mu makosa n'amakosa nyine baramaze kujya mu makosa ku bw'ubutegetsi bw'u Burundi urumva rero ntibisaba birebire kugira babahagarike ngira ni uko gusa hagira utanga itegeko ati nimumufate kuko urumva nta bindi byo kuvuga ngo n'amategeko baja kuraba nta bindi ikosa naryo barafise aho ngira birafise nk'ahantu byanditse ku rupapuro hamwe urupapuro umunsi bafatiye ko umuntu kugira bahindura itariki gusa nibyo niko umuntu yabibona nta kundi
ego reka nshangaruka kumbure iwanyu Maître Gustave
sabwe
mwebwe ku bwanyu irifatwa ry'agasaki isaki ry'abahoze mu gisirikare cya kera hamwe n'aba FNL mubiha isiguri yanyu
nta siguro nini nuvuga kuri ivyo kuko n'ibintu byinshi twama twavuze guhera mu 2015 iyo leta itwaza agahotoro iyo leta atamigambi ifise yukwereka abanyagihugu yiterambere y'intwari ibereye yukwerekana muri iyo ntwari ibereye kubahiriza agateka kazi na muntu guha ijambo wo wese atavuga rumwe na leta mu buntu bushingiye ku mategeko kubwirizwa shingiro n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye kigikumu muri ivyo byose rero iyo leta biyinaniye ntibikoreshe nibisanzwe kugira ica ihohotera abanyagihugu ibafate n'agasaki isaki kugira ntihagire ubusubira kuvuga kugira ivyayo byonye nabiri byo bivuga bicagurire abavuga bicagurira abo bica abo bakiza rero muri ibi bintu uravye umugambwe SNL umugambwe boneka ko ari wo watwaye watsinza amatora aheruka no mugambo boneka ko ari wufise abantu benshi mu Burundi guhera kera uravye ingene bagiye barawiba mu matora ariko bikabananira naho bica babo bakabangaza wagumanye nguvu wagumye ubwira rero nyamugambwe FNL wahora ari wese FNL ya gatogwasa mu kubahohotera baca bajaniranya nabo bose batavuga rumwe na leta bari mu nkehwa bama badomwa ku rutoki ati nimwe mwazanye mu kwegera Abarundi mu nduru y'ukwanke kiringo cya gatatu c'umukuru w'igihugu nkuru nziza ati mudomeka abandi ati rero mwe duca tubafata co kimwe nabo basenere mu nyuma rero niho bagiye kubona yuko no muri abo benshi b'inkehwa mu bwoko bw'abatutsi hari abantu baba bashigikiye abo bantu bo muri senere birigwa baricwa batogwa biziga abandi bangazwa bakavuga bati no kubahiriza agateka kazi na muntu benshi murababona mu mashirahamwe adakengurukira ivyajoro vya politike mu bihebeye imana abo bose baza banegura badoma ku rutoki banegura ibiba bibi baca babashira mu mugumwe bakagihe bavuga ngo n'abatutsi baboheje uco gituma rero ubona bashiramwo izo nguvu zo gufata iyo migwi ibiri ushizemwo nuko hari no muri abo baheruka gufatwa umwe we yari yaranatowe muri conseil communal wawo rero bagaca babona bati mwe nimwe muri ko mugumura abantu hama bariko bafatwa kandi babahohotera kubera mu gihugu hagati hari ingorane zugarije igihugu ingorane z'umugwi z'imigwi irikiragwana hari abavyivugira ati twe twarafashe inzira yo gufata umuheto nitwebwe ntabandi leta nayo ikavuga ngo naba bandi ku buryo umuntu yibaza ati mbe nyaba bandi mu kubahigiza n'imbonera kure izana abandi ba mbega nyaba bandi ntihagera igihe babatsinda ko byabananiye kandi abo babandi babagwanisha imbonera kure babagwanisha igipolisi igisoda ibintu rero ukaca ubona ko hari ikintu bariko barafuka cabananiye ico novuga nti gusubiza hamwe kumetriza ni ari naco gituma rero batumutwe mu gufata abo bantu mu kubahohotera abandi mu kubanyuruza abandi mu kubica niko novuga rero kandi
meti bivugwa ko abasenere boba bari mu bafatanya n'abagwanyi nibyo bari byo cyangwa nibyo bari byo ntandari yo kubafata
jewe kabyo nokwemanga kuko umuntu akurikije amategeko umuntu abanza kumugira kitohoza akaraba ivyo bintu ko ari byo nta womenya ati boba bafadikanije nabo bagwana kuko ahubwo uko ndabibona jewe hari habo boba bavuga bati twari yemereye gufata inzira y'ukugwana yo gufata umuheto ariko basanga hagati mu gihugu abantu baramaze kumeregwa nabi bavuga ati hagupe umuntu yozanzama amati hako umuntu jewe aza kumfata uku reka nivune abantu basanze baramaze kugira umutima rugabo kandi umutima uvuga ukurinda uko uvuga ati ahubwo hari abantu baduteye intege reka ahubwo natwe duce twanga intwaro twanka gatinyizo twanka gahotoro ndabijya bavuga ati mu rurimi rw'igifaransa bati lorsque la répression la violence et la torture la dictature devient une règle, la résistance devient un devoir. E urumva barabimenyereye babimazemo imyaka irenga 15 bicwa banyuruzwa urupfu ntaco rukibabwiye barumenyereye guhohoterwa ntaco bibabwiye babi ni nkuko iyahura rero nabo bavuga ati reka rero mu kwivuna duce dufatanya n'uwo wese aje adutera intege ya nka leta twese twivune no vuga mu gifaransa ko hari hasanzwe hari une force dormante iciye igira intege kubera ibonye abandi bariko barayibashigikira bishobora rero kuzovukamwo hica umuntu yo kwita soulèvement populaire rero ivyo nibintu ni intango mu minsi ho bishobora gukomera igikomeye rero muri ivyo umuntu kwarukumviriza abo bose batavuga rumwe na leta bakaje inama bakicara bakaraba icotorera umu nkuko amasezerano yari yamitore
turaza ku meeting rangaho turaza kuhashika reka simbire kwa reverie gatonya reverie bamenyesha bakuru nti baba bashikuza mu kuvuga yuko abantu ahari abantu bafatwa cyane cyane aba ba XFAB niko bari gushikizwa na rijya dusanzwe tubona yuko hasanzwe hari aba guhagarikwa byari ibintu bisanzwe
gushikuza sinzi ico gombye kuvuga kuko ico bita gushikuza ni mu gihe uvuga ikintu atacemeza ufise cyane ukavuga ikintu ukoresheje imvugo ndenza rugero ariko je nibaza yuko amaradio asanzwe abivuga nibaza ko mu kubivuga ubwa mbere bafatira ku muntu aba yafashwa hama umuntu aba yafashwa nawe mu kubivuga nibaza ko babivuga ataco barengeje ko
uretse no yandi makosa barashobora kuba bakoze nka yandi makosa asanzwe bagafatwa bagafungwa
kiretse ari hamwe wo gufite nka karorero ari nka karero wo bufise kakaba ariko duhera nayo ico nzi coco nuko nzi yuko ama radio akunda gukora kuri ico gisata cyo cyihoterwa cyagiye mu bya barundi na ama radio cyane mu buhungiro ayo ama radio ari mu buhungiro nayo yaduka ngo avuge ngo hari abantu banyurujwe sinibaza yuko hari n'umunsi urumva bavuga ngo abantu banyurujwe batavuza amazina bavuga izina bakavuga uwo muntu aho yaba bakavuga iyo bashoboye kumenya ababatwaye bakabavuga hariho ndi giye usanga batazi iyo babatwaye bafungiwe bahazi barahavuga urumva rero jewe byo kuvuga ko ari gushikuza sinzi ico fo iko sinzi ko harakare wo ufise twofatira ko
kuri mwebwe none ihuriro ry'imigwi leta ivuga ko ari yabasuma naba bariko barahagarikwa byo barijyana
oya urumva ibyo hari ibintu atari ibyo kurinda kwibaza ngo iki kuko iyo umuntu yafashwe akakubwira ati jewe je ndi umugwanyi jewe ndi mu binjiye bafise ibigwanisho ati je ndi uwo mu muharire detabara urabyumva yuko aho ntawe nta muntu n'umwe afite uburenganzira kumuhariza ngo urabeshe mu gihe na cyane cyane hariho bamwe redetabara yo nyene inzego zije kuvugira uwo muhari zemeje ati bajya abantu n'abacu abo bantu bakavuga ati twebwe turaba muri ende tabara nta kindi kiba gisigaye abasigaye yuko ari leta imenya yuko yatewe yahamba ikamenya nimba abo bantu arico bashaka nimba ari ukubagwanya bakabagwanya nayo ibindi byo nta kindi kibazo kiba kihari aho nta mpari na gato yazibamwo hama ibyo kuvuga ko leta nabo ivuga yuko ari imigwi y'abasuma je nibaza nibisanzwe niko byama bigenda kugira leta yemere ko ari umugwi w'abitwaje ibigwanisho wabateye baca bumva umenga igihugu kiri mu mutekano muke kubera leta murabizi ko kuva kera yo n'ubu urazi ko birirwa barishongora ku maradiyo ko umutekano arijya nawe mu gihe imiryango imwe batinya no kuvuza induru babuze umuntu kubera iki abagishwe na leta hama bagatinya ati tukavuza induru noneho natwebwe baratugereka ku wacu hama bagahora leta igacirenza ngaho bakirirwa barasohora amatangazo barondera ababafasha babaciriye imfashanyo kubera guhonya hagati y'akazi na muntu bakaja ku maradiyo yabo bakishongora ku mutekano ukwiye mu Burundi ata kibazo mu gihe hari abandi nabo babuzayo bakira nayo bamira kubera abo banyurujwe ababo bafashwa bagafungwa ataco bazira abantu bashonje bari umutekano w'ubwoko bwose nivyo rero nibaza yuko nta birebire umuntu yojamwe wibaza ngo nikubere kibatemera ko batewe ivyo nibaza yuko ari imvugo ya leta ni imvugo ya politike yabo
Metre iyi migwi leta ivuga ko ari yabasuma ubona kuri mwebwe ihuriye hehe n'aba bari ko barahagarikwa agasaki isake
leta ahivuga ko ari abasuma ibigira nibigira nkana abarazi neza bo nyene ko atabasuma barimwo barazi ko ari abagwanyi kanatsinda nyabagwanyi nyene baravyiyemereye baranasohora amatangazo atari make baranashikiriza ahabona abavugizi babo mu rurimi rw'igifaransa mu rurimi rw'ikirundi iyo leta ivuga yuko ari ababandi ibigira n'ibigira muracumva mwe kandi barazi n'abantu babo barungika kubagwanya bo mu gisirikare canke igipolisi n'izo mbonerakure zirahwejwa zikababwira ingene vyagenze akabona ko atari abatuma rero nk'uko nari nabivuze ubwa mbere aba nabo baca bafatwa nuko kuntu leta utumutwe idashobora kumenya neza no kwita ngo imetrize abo bantu bariko baragwana babagwanya igacita mu mporero abantu yamaze gushira muri programme yabo yamizi yuko bagwanya leta yama itinya yivye ingoma ikabura aho ivugiriza kubiba intsinzi yabo mu matora kandi bimaze kuba kenshi igacifata n'abandi nabo bagirizwa ati nibo bagumuye abantu ngo baje mu ibarabara kwanga ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ikabashira hamwe ikanabona yuko muri abo nyene b'inkehwa harimwo benshi banashaka basigaye bari no mu bugambwe watsinze amatawiba ariyo seneri bikabatera rero ishavu ryo kukometriza iyo ngwano iriko iraba iterwa n'abo bagwanyi bagomba kwibohora igitsure ca leta iri ku butegetsi bagomba gukura abantu mu buja kugira intwaro isubire gufatirwa intwaro ibereye nico gituma rero tusanga baca bafata izo kategori zibiri bagaca baza barabakorera ikibi babangaza babica niko novuga ahandi ho nta mugwi w'abasuma uriho n'abagwanyi biyemereye bo nyene ko bari hagati mu gihugu baca batangura ingwano y'ukwibohora kandi ndanabisubiyemwo muri abo bantu binjiye bavuga ati twarafashe ibigwanisho n'ubu turi ku kizi hariho n'abandi hagati mu gihugu baronse intege bavuga bati ahubwo ko ibibaye ukorekana ibiganzo watuganza
metre iyi nzira y'umuheto mubona atari idashobora kudusubiza
sindabategereye neza kudusubiza he
iyi nzira y'umuheto mubona ari inzira ishobora gutuma Uburundi bwogaruka mu mahoro
musanzwe muzi ibyo dukora turi mu mashyirahamwe adatengurukira ivyicaro vya politike vokasiyo yacu iyo kumvikanisha abantu biciye mu mahoro biciye mu kumvikana mu kubahiriza amategeko no mu kudoma ko ibintu bitagenda kudoma k'abicanyi ukugwanya kudahana muri rusange no gutsimba akazi intwari ibereye ishingiye kuri demokarasi nico twe duharanira mu byo turimwo turi mu guharanira duharanira agateka kazi na muntu abahohotewe tukabacisha mu nzirayo y'abamasentare mpuzamakungu canke amasentare y'aka karere aho niho mpagaze niho umuntu dushira inguvu nyinshi mu gutsinda leta y'igitsure ariko rero nk'uko nabivuze haragera igihe abantu iyo birirwa baricwa urupfu barubona nk'uko ari ibintu bisanzwe kuko aba biyemereye kugwana iyo nzira y'umuheto naho biyangaje kugwana kugira baribere abari bahohotewe n'abari hagati mu gihugu ntibari bamerewe neza ngo ni kubera ngo abo bantu b'abagwanyi batideklare bari basanzwe bama bicwa bangazwa batogwa ibiziga kandi bakagenda amazina yonga bico bita recado disparition forcée n'ama assassinat cible bisanzwe biba ku munsi birirwa baravuga abantu batowe ibiziga banyurujwe abaho borejwe igufa ni ibintu vy'amaho rero vyamaze kuba nka kurya bavuga ati rokotije kurya uja ku meza ugafungura ivyo ni ibintu vyamamwo amakuru bariko barashikiriza ivyabaye bisigaye bimeze nk'uko boba bariko barabikira abantu ico bita amatangazo abantu rero baramaze kumugumya umutima wuguye ubwo rupfu barasigara barubona nk'ibisanzwe ari naco gituma bavuga bati uwoba aje wese agomba gukuraho uwo muntu yirirwa aratwica atwangaza adukorera ikibi wewe natwe tuzomufasha tuzomugwa mu nda wumva arateyira bravo ikorera ibintu biri ikindi nongera ko nuko igihugu subu izosubira inyuma ngo gisubire mu manga caguye mu manga kuva kera tumaze imyaka irenga 15 abantu bicwa bangazwa baborezwa magufa itunga rya leta risahugwa ariko rero no kuma abo banyagihugu mbega abo bariko bakora ivyo nuko urupfu amaze kurumenyera
urakoze cyane ari umuntu ari impande y'agatelefone kariho karasona yo kigize inyuma gatonya reveriye bazi kamwe kubavuga ko leta yaciye yikinga mu kiza canke yinyegeza inyuma y'ibi bitero mu gufata abo batavuga rumwe canke mu kubagirira nabi mwebwe mubibona kumwe
kubona hari abantu bavuga yuko bafashe ibigwanisho bariko baragwanya leta n'inzego za leta baca mu banyagihugu kurondera ibyo bajya gaca kaba karyo keza nk'uko byama gaca kaba karyo keza ko gufata abo badasanga ibyiyumviro abo bose bari basanzwe bikekwa bakabura icyo bafatira ko niko bisanzwe bigenda kuva na kera niko babigira mugabo rero si nta n'uwovuga ngo ni ukubera icyo niyo atacabaye murazi ibyo bidasiba bakagasiba kunyuruzwa urumva rero gusa ibaye inyenda muvano ya ngiyogo icyo gitero urumva niyo nyenda muvano yuko baca bafata abantu basubira kwirara mu bantu ahandi ho biba misi yose abantu basa nk'ababimenyereye naho akabikata amenyewe
ingaruka y'inyifato y'ukuyikinga mu kiza leta igakikumbanya abantu batavuga rumwe ikabahohotera mubona ingaruka bariya
ubwa mbere bwo ibyo biriko bigirwa kubera ari ingaruka y'ikitakozwe n'ubwa mbere ni ukuvuga yuko ibyo biriko biraba kubera leta ihari ku izina inzego za leta zihari ku izina biraboneka yuko urwego rumwe rumwe rwose rutazi icyo rujeje kuko uno munsi nimba hafatwa abantu ukumva babashize ko icyaha iki urumva ubwa mbere hagaruka kwibaza mbega urwego rw'ubutungane rurahari mbega kirya bita minisiteri repubulika uno munsi mu Burundi kirahari kiracakora cyangwa n'ikintu nyine kiriho ku izina nta bushobozi gifise uno munsi rero nimba umuntu wese yaba umupolisi kandi bitasaba yuko aba n'umupolisi mukuru kubona yaduka agafata umuntu akajya kumufungira ahatazwi kugira ngo amazi iminsi mubona ibiriko biravugwa yuko utwara iperereza Makamba asigaye afungira abantu muhiri we mu ijoro abantu bumva induru ziriko ziravuga ariko arababoreza igufa umuntu wese kubera ashigikiwe n'ubutegetsi yiha uburenganzira bwo gusesa amaraso y'umuntu ya mugenzi wiwe akamwica kandi akamuherana ibintu byinshi iyo biriko biraba mu Burundi hari igihe wibaza uti mbega none igihugu mbega ni igihugu nyine cyikwiye ukibaza ni igihugu gifise umukuru w'igihugu gifise igisirikare gifise igipolisi n'izindi nzego zose zifasha kugira igihugu cyitwa igihugu ukaraba ibintu biba bikagusiga hamba rero urumva ingaruka yabyo y'ibyo bariko barakora uno munsi urumva ni kwa kundi nyine ni kwa mu bariko barereka abanyagihugu yuko atari leta ahubwo ari igikoko nyine ari igisinzimwe nyine kirindiriye kubamira ari nacyo gituma ubona uno munsi hari abantu nyine bavuga bati gupfa no gupfa bakemera kwisuka ku macumu nyine biraboneka yuko aba bantu bariko baravuga ko bahungabanya umutekano biraboneka yuko ni kimwe mu ngaruka z'iyo nyifato ya leta uno munsi abanyagihugu basa n'abatayicizere utishwe n'inzara yicwa n'abapolisi yicwa n'imbonerakure yicwa n'abajeje iperereza uno munsi rero nibaza yuko ntawe kwirwa arabaza birebire by'ingaruka ingaruka n'izo nyine abanyagihugu n'umwiheburo kwama biteze yuko icyo gisize imwe nyine leta kibamira nta kundi hanyuma rero urumva ibyo bakurikirana nabyo urumva ntawe ubizi iyo abanyagihugu bamaze gushavura bakagera hiya aho gufata ibigwanisho biba bigoye no kubona imbere y'umuntu aja biragoye
Maître urabye mu bijyanye n'umutekano mu Burundi aho hibonekeza abo abahagarikwa aho hibonekeza abicwa ku rundi ruhande ukabona hari impunzi ziriko zirahunguka mbegwe mu biha isiguri ya Maître
jewe ndobona ndabibonamwo ukutamenya abo bariko barahunguka bashobora kuba bagiye mu bisho no kumva za politiki kumbure harimwo bamwe baba bari baragonze gutaha tireka tugende dutahanye n'izo mpunzi tuzihendahende zitazi ukuri uko kumeze no muri izo mpunzi ni nkuko hashobora kuba hari habari bahunze bari ku kazi bariko bakorera iperereza ryo Burundi ati igivi cacu twaragitokeje reka dusubire iyo twaje tuva rero nabonye ne bahunguka barabibona bashikiye mu muriro bashikiye mu ngorane zidasanzwe no muri bo harimo abo twigeze kumva bigeze guhagarika igwingozi barabazwa baramara iminsi bapfunzwe ahantu hatazwi n'amategeko rero ukabona yuko ni ibintu bisiga ubwenge ni ibintu bigoye gutahura kubona hari ha bariko barataha n'ingwani irikiriba iraba kumbura ishobora no gutuma hariho nabandi bashobora guhunga rero nkuko babibona benshi bava ahantu twumva hirirwa harabizo ngwano handi zidahagarara rero je nkabonamwo ko benshi bagiye kukutamenya canke naho boba bari ku kazi bariko bakorana n'iryo perereza ariko muri rusange umuntu arabona yuko ataho bagiye ntaho ni nko guhungira imvura mu muvo
Reveri kuguhunguka kw'impunzi zimwe na zimwe kandi tubona umutekano mu gihugu umutekano usa n'utifashe neza aho hibonekeza abahagarikwa abandi bakicwa imigwigwana mwebwe mubibona gute kuri iki gihushana kihari
ico ndavyibaza ko je kubganje je umuntu wese abona yuko ashobora gutaha mu gihugu c'amavukiro jewe na jewe n'umuhanura ko yotaha umuntu wese atakibaza afite c'umutekano jewe n'umuhanura ko yotaha kuko igihugu kiguma ari umuvyeyi n'umuntu wari we wese ariko rero abandi nabo kubahunze imvo z'umutekano avuga bati jewe nahunze kubera kugira nshungura gato abo bantu sivyo kurinda kubabwira nibaza yuko gutaha bo ntiharagera kuje namwe mbona abantu bari ko barabivugana bakumva yuko badahuza neza kuri ico kibazo mugabo je nibaza yuko nkuko abantu mu guhunga igihugu atawuja gusezera ubundi ngo je ndatashe no mu gutahuka niko bikwiye kugenda umwe wese aricara kiyumvira akavuga ati jewe harageze ko nta kubera imvo imwe zibiri zitatu zine zitanu ati je ndatashe ugahetse ugatekera twawe ukitahira nta kibazo ibyo je ndabivuga kubera iki no kubera nzi yuko mu bihugu byose byaba ibihugu by'akarere twashwiragiriyemo haba mu bihugu bya Burayi cyangwa muri etajoni cyangwa ahariho hose abantu bose bitwa impunzi yego barasangira iyo stati y'impunzi ariko usanga bashyize muri urwo buhungiro ku mvu zitandukanye nyinshi bamwe hari abahunze umutekano muke bahunze kubera bacungura igufa abandi nabo barahunze kubera imvo z'ubutunzi abandi nabo barahunga barungitswe na leta bagiye gukurikirana abahunze iyo ni imigwi itatu maze gushika ko abandi nko muri ibi bihugu rero duhana imbibe byovyo n'u Burundi byovyo ni ibintu bisanzwe ariho nabahunze kubera abandi bahunze abo si benshi mugaba barahari kandi nkabo jewe no bahanura no kuri yuko bakumvye gukwitahira ko bagenda kugorerwa mu buhungiro bakumvye gukwitahira gukurumva ntaco bafa n'ubutegetsi baragenda hama babaha abandi babaye ariko rero ikibazo kugihagarara ni hehe nuko nabo bantu byitwa yuko bari mu buhungiro ariko bashobora gutaha nuko ningene basize igihugu kimeze ubuho byayangaye John baza yuko ariho kwikiranya ibintu Gustave yarabiciye ko yuko abariko barataha bashobora kuba bariko bariroha jewe nuko ntabyo novuga kuko umuntu anyumviriza yo hava yibaza ngo Jesse ngomba yuko abantu bataha genda ngomba ko abantu bataha ariko aho bizoterera ingorane ni hamwe nuko badoshobora gushika mu gihugu bagasubira kwiyumvira guhunga kandi bikabatera ikibazo ubwa mbere bari bararose ingene bahunga tushaka tube turashize no ku ruhande iki kibazo cy'umutekano iki coco nta wuzi ngene bigenda n'ejo gishobora guhera cyangwa igejo kigahera ariko abo nuko bazoshikayo bagasanga ibintu byarayangaye bagasanga ntibaronka ibyo bajyaye ngo no mu buhungiro nta byo baronka bagasanga bagiye mu buzima badashobora kwikorera bo nyene ugasanga ni kibazo basigaye baravuga bati iyo dupfuma tugorerwa aho twari turi kuko no munsi urumva igihugu abari mu gihugu bariko barakubwira ubuzima buri mu gihugu ubuzima udashobora kwibaza yuko ari abantu babamo iyo ubonye rero nk'abo mu mugambi wa SNDFDD n'abategetsi bariko bararirimba ko ikihugu ari nyabagendwa ko inzara yaheze mu gihugu no kuri kose novuga yuko ari nk'ukurota ku muranga izuba ryaka igihugu kigeze ahantu atemba kiri ku munwa w'icobo ivyo rero urumva abantu jewe nimba abavuga ati turatashe nimba bagenda babizi cyo ari byiza ariko nimba bagenda batazi ingene hameze bo bangira bakabanza bagasaba makuru bakumva neza ingene hameze ariko jewe aho mpereza n'ubu umuntu wese yumva yuko ashaka gutaha kuko twese iyo abatubona twotaha twese twotaha kuko igihugu turagikumbuye cyane ariko babanze babaze ariko umuntu wese avuze ati je ndatashe mu gihugu cyane cy'amavukiro nta muntu n'umwe yotegerezwa kumuja imbere ngo ntugende ngo ntakuhameze ngo nibiki gusa bico buza yuko tubabwira ingene hameze ku makuru dukurayo naho niho ngarukirije
nkiri kuri mwebwe nyene aka gacerere ka leta kuri aba bariko barahagarikwa canke ku bitero biriko biraba mwebwe mugari ziburiyana
ari ibintu menga tuba twararenganye tuba tukivuga kuko leta y'iwacu none abantu bakubwira ko umutekano hari amarira yuzuye mu gihugu abantu bariko barapfa abantu bakubwira ko ivyo kujya byuzuye mu gihugu abantu birirwa barishwa n'inzara abana basubiye kuri bya bihe bya kera byo kugwara kwashi ivyo je ndumva menga nta n'icyo umuntu yoba kibivuga ko ivyo twarabibahereye niko bameze ivyo nta muntu yoba gisubira kubyidogera ngo urumva ngo barabesha ngo bavuga ibitari byo jewe ivyo waho tugeze mu rumenga nta cumuntu yoba kibivuga ko niko baremwe niko bameze nta kubuye
inyungu none ga reveriye boba babikuramo yoba ariya
inyungu urumva inyungu bafise nta n'inyungu bafise urabona igihugu baracugaranye igihugu bariyugaraniye mu gihugu urazi yuko bari mu bihano by'abahora batanga amafaranga yo gufasha batanga kuri bije y'igihugu murazi yuko umuryango w'ibihugu bya Burayi batanga bafasha kuri bije y'igihugu amafaranga arenze ibice 50% bya bije y'igihugu ayo ntayo bagifise ubukene bwaregeranije abantu gushirako nabo bategetsi bose abategetsi bo burumba bobo ubukene niho bafata kuko bobo bagwana n'ugusahura bashira mu mifuko yabo kuko mu gihugu uravye ari abantu bamwe batunze ngira n'ugusumba naho tutovuga leta y'iwacu ngira basumbya n'amareta mwamu urumva rero inyungu babifisemo ivyo n'ukwanka kwereka abanyagihugu birwo barabesha n'ukwanka kubereka aho igihugu kigeze urabona dufatiye nko kuri Peter Nkurunziza yapfuye niwe yapfuye yaratanguje iyo semo yo kugarana igihugu murazi we nyine ko yari inzapfa ari gatinya shengero adashobora gusohoka igihugu ngo agende hano na hamwe mu bandi bakuru b'igihugu yicare yumvirize abandi bakuru b'igihugu biyumvira avuga ati twebwe mu Burundi tugejeje aha igihugu kigeze aha murabizi ko yari inzapfa agapfira ngira na yapfiriye no mu ntara ya Karusi agapfa adashobora ngira no kujya kwivuza hanze kuko yari amaze imyaka 5 adashobora kugira igihugu ivyo byose urumva ni ibintu bikwereka aho igihugu kigeze mu kwiyugarana gutinda naho bo nyene ababigize bibakorako kuko ntibyumvikana ingene umukuru w'igihugu yari kugwara gutinda hapfira mu Burundi abandi baragenda kurondera abaganga bisumunuye uno munsi ego narabonye Evariste yaragiye muri Tanzania ariko none kumenga none twa kwizera yuko no munsi migendera n'ibindi bihugu yoba harakarusho nta karusho kahari kuko nibaza yuko ibihano bari babafatiye babahora nibaza ko nubatana kimwe bari hanura bari babahoye ukutubahiriza agati ya kazi na muntu uno munsi murabona ibiriko biraba mu Burundi ko abantu banyuruzwa ku munsi babahora ibyo gufungira abantu busa babahora ibi byo kurya ibiturire ivyo byose biracaringa urumva rero nta sinibaza ko ari kuvuga ngo hari inyungu bariko bararondera ni bya bindi nyene by'umuntu yagiwe nyene agaragaza nyene kuraga ko bwoca nyene na rimwe ahama akabarabaye
Distaff
oui
kibazo gisa n'ico ariko reka ndakiroreshe cyane ku mashira hamwe adaharanira gatika kazi na muntu ari mu Burundi nayo nyene ubona ko arenza ku ruho rw'amazi kwitosekazwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi cyane dufatiye kuba abariko barafatwa agasakisaki mwebwe iyi nyifato muyibona gute
ico novuga nuko ayo mashira hamwe adaharanira ibyicaro bya politike ari hagati mu gihugu asanzwe ara ya leta kuvaho ayigenga ari yangajwe agiye menshi yagiye arafutwa hari n'imanza nyinshi twashingishije mu masentare y'akarere kugira abantu basubire babone kwa amategeko yaho nyanzwe rero niho baca kane gose muri ico kiringo tumaze abenshi bamaze guhunga amashira hamwe yaba gasubirira yandi akanagwira akageragezwa guhabwa umurongo akurikiza na leta no vuga rero ko muri ayo mashira hamwe igituma tacafisa vuga niyigenga ntameze nkamwe ya kera ya doma kuri toki kubitagenda ntubabandanya bikora ahari hose naho yoba yarangajwe era yo yandi nayo ari gukomera amashira leta ati mwami w'u Burundi ganza sabwa ivyo vuze ndavyemeye ntabwigenga afise nico gituma rera adashobora kubahuka ngo aze adoma kuri toki ivyo biriko bigenda nabi abicwa arangazwa batogwa ibiziga abagenda amazima yonge ntashobora kudoma kuri toki na gato nizo ngorane ziriko ziraba zivuye kuri abo biyemereye ko bafashe umuheto bakagwana ibintu bikunyuka bagaca bicwa hakaba ico nokwita ro spectre d'injustice selective ivyo ntavyo bashobora rero kubahuka ngo bavuge kuko narabo murabo nyene benshi usanga bahinduye ubuzi bakigira ko bari muri ayo mashira hamwe kandi ari abantu basanzwe bari mu mugambwe uri ku butegetsi ari mu bantu nyene basanzwe bahohotera nabo banyagihugu urumva rero ko ataco bafise bovuga batarinje gusaba uruhusha kuko umwana asaba uruhusha se na nyina
kuri mwebwe rero baradohoka ku murongo bari kuvuga ku byo bari bariyemeje ku byo biyemeje byo guhana hagati ya kazi na muntu
ntavyo biyemeje barabibemeje bonyene bavuga ati subirira ayandi mashira hamwe yangajwe yagiye nta bintu bari biyemeje no vuga ariko dufatiye kuvyerekeye amategeko n'ivyo biba bitwa bari ntibategerezwa kugira iyo nyifato bategerezwa guhaguruka bakavuga bakadoma kuri toki bakiyamiriza ubwo bwicanyi bwama buba ku munsi kandi bukagirirwa abantu bamwe abantu bama bagenda amazima yongere kado disparition forcée abantu bama bicwa baharuwe ama assassinat ciblé ababorezwa magufa ni babandi nyene eka murababona naba abantu bariko bafatwa en cascade isaki isaki erike indi nacho bategerezwa guca bavuga ivyo bakikubita gashi bakanegura leta bagahangana kugira ukuri kuganze kugira ineza iganze y'abarundi n'intwari bere yariko siko biri biranateye isoni yuri kuraraba imbonera kure zifata abantu zigasubirira ikibanza c'abacinyamira mari canke c'abacamanza mwibuke nejo bundaho abacamanza bo muri kuru dapere bagiye gushira urubanza mu ngiro mu kinama bagakubitwa bagashaya naba bacunga ntihagira ico bavuga bakubitwa n'imbonera kure yamashira hamwe nta nimwe yigeze bivuga nabo ba magistra nyene sendika yabo ntiyigeze niho ucubonera kwa mazi renzi nkombe nibintu bimara maje nibintu bitangaje tubona umenga igihugu carapfuye caraguye mwimanga biragoye kugira umuntu rera kigarure ico no kwita kuki ranfrua
beveri nagomba gwaruka ukabazo kuri aho kabazo ngene aka gacerere ko kuri aya mashira hamwe adahanira ibicaro bya politike canke hari ndagateka kazi na muntu ari mu Burundi usanga yirabi yijya canke yabigize nka yoba yirabiye hijya mu gihe agatika kazi na muntu kariko karasinzikara dufatiye kuri aba ba senere canke aba XFAB bariko barafatwa gasakisa kimebwe mu gaha insiguro iya
mbega iyo muri ko muravuga abaharanira agatika kazi na muntu bari mu Burundi muba mushatse kuvuga abandi
hari amashira hamwe menshi ari mu Burundi hari amashengero ari mu Burundi akora
jewe hapa bingora kwemeza yuko ari ishyirahamwe rihamwe hagati y'akazi na muntu rikikorera mu Burundi kuko urumva uri kuraraba je nk'iyo nzingira twaba tuvuga ngira ni CNDH rya leta mugabo nayo uyiravye nibaza yuko sinibaza yuko yoba icitwa umugwi wigenga nibaza yuko ari umugwi wa CNDD-FDD umugwi w'ubutegetsi none abantu mu nzira ubahuka agafata ijambo mu bantu akavuga yuko mu gihugu agati y'akazi na muntu kubahirijwe abantu birirwa barabitura bakanka no kubitaba abantu birirwa barabwira ati twabuze abantu ntihagire n'icyo babafasha jewe sinzi ko nibaza yuko hano nibaza ko twaharengana ntiduhave tuvuga ngo mu Burundi ngo hari amashyirahamwe ngo hari agati y'akazi na muntu n'igitwa ryoba ryitwa iryo zina ryoba rihari ku izina kuko ntabyo bashoboye ayariyo n'amashyirahamwe usanga yari yegereje ubutegetsi amwe girirwa aravuga yuko ibintu byose mu gihugu bimeze neza nta kibazo agati y'akazi na muntu kubahirijwe bari muri leta mbyeyi nk'uko bashirirwa baririmba sinibaza ko hari amashyirahamwe twaba tuvuga ngo ariyo ngo yohava ngo avugire abantu
kuri mwebwe none gareveriye huko gwiki cyokogwa n'abande kugira irihohoterwa ry'abantu rihagarara
icyo kibazo kiragoye kabisa kuko urumva none ivyo ko igihugu gifise inzego ko bisaba inzego z'igihugu none uyu munsi inzego z'igihugu zikaba arizo zagirizwa gukora ivyo abasigaye ngira ko bisaba nde none gasha ngira umuntu yotuma asaba nyina barundi ko ari bo bobiraba bakaje hamwe bakaganira bakaraba ico ko kuko
inzego zirahari z'igihugu
inzego zirahari muganda nizo zagirizwa ivyo byose ayo mabi yose turiko turavuga nizo ziyagirizwa none tuca tubigira gute nibo babyagirizwa kandi ariyo umuntu yokwituye bati dufashe kuko mu bisanzwe inzego za leta nizo zitwa yuko zitoreza kugwanira inyungu z'abanyagihugu kugwanira iteka ry'abanyagihugu kugwanira umutekano w'abanyagihugu iyo rero zihindukiye zikaba arizo zibibakorera nimwe nariko ndababwira yuko abanyagihugu basa nk'uko nyine baba barindiriye igisinzi imwe kibamira nta kundi harakwiye yuko abo bariko barabikora nabo nyene bamenya yuko gusa ejo impera n'imperuka ibyo bariko barakora byose bazobibaza kuko turiko turabona yuko hariho n'abandi bantu dufatiraho kigugu kibanye cy'u Rwanda muramaze kubona mumaze iminsi mubona yuko abakoze ihonyabwoko bagahungira mu bihugu bitandukanye bakagenda bakinyegeza bagahindura amazina bakagira gute baragaruka mu Rwanda bakaza bafise imvi bashaje kandi urumva baje imbere y'ubutungane bazobibaza birateba ariko baratinda bakabibazwa kandi nibaza yuko ubutungane nibaza yuko bushobora kuba buri mu ikonje no munsi ariko buzotinda bukava mu byo konje
metre
ico novuga ni nk'ico mugenzanje ashikirije ico nuko umuntu wese ariko akora icaha amenye ko azobibazwa ntiyibaze ngo bizogenda uko kuko ibyo byaha biriko birakogwa mu mategeko tuvyita ivyaha bidahanagurwa de crime imprescriptible de crime immuable n'ibintu rero bitagira ikigongwe naho hoca ayo ma crime contre l'humanité crime de guerre ayo ma genocide bitagira ikigongwe n'ibintu bizokwamaho ubikoze wese amenye yuko azobibazwa naha atari kabibazwa ubu azobibazwa uburo rero ni bwinshi abitwa ba Pinochet uburo rero ni bwinshi bajya ba Saddam Hussein abitwa ba Pol Pot bo muri Kamboje ba Ceausescu bari muri Rumani ni benshi ntawo biheza aba ni benshi cyane reka no mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bahavyarimana n'ababo n'abo batuma murabona aho bigeze ico rero nico novuga rero mu byokorwa bindi nuko ubona hari abantu biyemeje gufata uwo muheto ni nyene n'ubu baguma bakomeza abandanya muri uwo mugambi wabo rero bikazo igihugu gishobora kumeregwa nabi cyane kigasubira inyuma gusumba no mu myaka iri inyuma ishika nka 30 rero mu byokorwa nuko iyo aba leta yumva nuko ari leta nyene amatwi yayizibiye yikorera ivyayo mu guhohotera abanyagihugu ba hazogera igihe rero mu byokorwa nayo makungu nakura amaboko mu mpuzu arabi biriko biraba naho afise iyo ngeso y'ukwama aza afise amaso z'ingoni bararyamaze kugwa dufitiye nko ku gihugu kibanye cy'u Rwanda aho ibararyagwa hakaba abantu bagoma bavuga ati yemwe nimutabare ibintu bigira bimere nabi iri cokorwa nuko hoza abantu babumvikanisha yaba ONU yaba Union Africaine canke na EAC zice zivuge ziti hariho abantu biyemereye ko bariko baragwana uhahonera n'umunyagihugu muto n'umuyinosa ni mu mutabare ntacazira hama mushire amategeko abumvikanisha hamwe twisunze nkajya amasezerano y'Arusha urabona yahagaritse ingwano haciye imyaka 10 n'indi renga haragarukanye tuze mu banyagihugu no mvuga rero ko vyogenda nkuko ahandi ho ibintu bizokunyuka gusumba
urakoze cyane Reverier abarundi muri rusangi ubona bo kwifata gute muri ibi bihe bimeze uku aho abantu bahagarikwa aho abantu bafatwa hari ingwano umuntu abarundi muri rusangi bo kwifata gute
uko kwifata ntiwahava babwira ngo nibinyegeze kuko ntabwo kunyegeza bari ngaho mu bisanzwe uwo gutegetse bushaka ntashobora kubasigira kiri mu gihugu n'uvuga nibagerageze bobo abanyagihugu babone yuko ata bo batacu bapfa abanyagihugu baje hamwe babone yuko hagize umubanye afatirwa ubusa babuke bavuge yuko azize ubusa ntibakokeze kurumva naho bari mu bwoba bwinshi leta ari leta iri kirabye urumva abanyagihugu baba batekewe n'ubwoba nibaza rero yuko abanyagihugu ahanini y'ico bogira ko baguca ubwenge bakabona yuko ibyo baza gutora umwe bamutwara bamubereza igufa bamunyuruza baja kumwica babone yuko abantu bariko barahuga ubusa babone yuko abantu bariko barazira kubikeka babone yuko batwaye mubanye wewe niwe uhombye uwo mubanye wewe niwe uhombye naye bisigaye byo byo abanyagihugu ntangupfo baba bafite zo kuvuga ngo bohaga bavyanka ni wabona igipolisi kije gufata umuntu cyangwa iperereza abanyagihugu ntangupfo bafite zo kuvuga ngo bohaga bavyanka mugabo gusa barakwiye kurondera ingene nabo bagira bavyerekana yuko ibyo bariko abanyagihugu bariko bararenganya nuko ariko nabivuga
Gustave kuri mwebwe none nyifata y'abanyagihugu muri ibi bihe yobi yahega Gustave
ni yugufatana mu nda hariho umupastori wo mu Budagi yitwa Martin Müller yabivuze mu ngwano ya kabiri y'isi aho babona abayahudi baza babafata nabo bita abakoministe baza babatwara n'abandi bari mu masendika bita abasendikaliste bakaza nkaba nationaliste bakabatora ababatwara bari abantu ba Hitler abo bita abanazi akavuga ati igihe baza gutwara abasendikaliste nari inumiye baraza baratwara abakoministe ndinumira baratwara abayahudi ndinumira ati haregeze igihe rero nanje baza kuntora ata muntu n'umwe agikoma induru kuko abo yikomye nabo nyene ninumiye rero nanje ntuvuga nkuko bagume binumira bavuga ati ntibinda abaje sindi muri ivyo ibi nibi nibi hazogera igihe nabo babatwara kuko benshi bama bapfa ugasanga atanico yarimwo n'ivyo imigambwe n'ibindi rero nuko bofatana munda bakanka gacinyizo bakanka gahotoro bose hamwe kuko ruri yabandi rutakwibagiye niko novuga
urakoze cyane Reverie Bazikamwe akajambo kanyu kanyu
nuko ikibazo cy'umutekano ari kibazo cy'abarundi bose abarundi bose bakwiye kumenya yuko umubanyi umutekano ngabanye ku mubanyi nawe umutekano ntawe ubufise gisaze ni byahereje katiruri abandi rutakwibagiye abanyagihugu bagerageze kubona yuko kandi muri abanyagihugu ndiko ndavuga nagomba gushiramo cyane cyane ubugwara kuko bamara kurirwa bahendwa barutuma gukoramo batandukanye barutuma kuboretse gufa abantu ataco bazira kandi naho bo bafite ico bagirizwa sibo babijejwe ico sikibogwa cabo abanyagihugu batangure kubona yuko leta irikira bakwegera karambaraye irikira batuma ibikorwa atari byabo kandi byo bazobibazwa umwe wese bugace kiwe iyo leta itakihari ngo uhabwe bavugira ngo bwo ngo twemitswe twamutumye cyangwa n'ibiki bazomwishitura ibyo niko byama bigenda hama abariko bari mu nzego z'umutekano nabo nyene bamenye yuko ibyo byo gufata abantu bitango n'abagwanyi bakabica bamenye yuko ibyo bintu bihanwa n'amategeko agenga ingwano bajya abantu sabasuma nk'uko leta yiri birabivu n'abagwanyi bavuga yuko bafise ico bariko bararondera barafise intumbero abo bantu rero tubona twirirwa turabona ku mbuga ngurukana bumenyi ejo nejo bundi tuzobabaza aho babafungiye kuko twarabonye ko babafashe ejo tuzobibabaza umunyagihugu wese azobaza ati wa muntu nabona kuri WhatsApp ko yari yafashwe ari hehe narumvise imbonera kure ziriko zirigamba kuwo bafashe bamusambishije byose hama ngo bakamusezerera ibyo ni ukuvuga ko bamwishe hari n'iyindi audio no munsi yamyirasirikira isigura yuko ngo byo kubahiriza amategeko y'ingwano ngo ntibababaze ngo bazofata bazoca bamwica ngo bazobabagira ku mitoto nk'uko babigize muri Safisha muri Bujumbura rirari ibyo byose bamenye yuko bazobibazwa uko imyaka hazoshika igihe umuntu ntumenya ngo ni ryari ariko hazoshika igihe bazobibabaza bazobabaza abo bantu bafashwe iyo babashize mu gihe batabarashe bariko baragwana
Gustave namwe akajambo kanyuma kanyu mu kurosoza ikiganiro
akajambo novuga nui ni bimwe nari impereje ko yuko abarundi borikanura bagafatana munda kugira akagahotoro kugira irifatwa rya gasakisaki bari guhanirize hamwe bakomera induru hamwe bafatane munda ntibatane kuko abantu uheza kugoka ejo ibigori bikera kandi umuntu yopfa ari umugabo hamwe bavuga ati yasize izina ntibabe abantu no kwita abatretre hama rero uwo wese na wari karica ni yiganze ubu uyemere ariko eja azobibazwa azogira ingaruka mbi kuri byo nta ni benshi na hatanze akarorero babibajijwe ba Saddam Hussein ba Pinochet ba Ceausescu ba Mobutu ni benshi cyane abitwa ba Pol Pot nabo bazobibazwa intahi zoganza abantu nibagumye umutima munda hama rero kuko ibiko biraba birazwa hariho uburundi amasezerano mpuza makungu bwateye kigikomu jerekeye convention de Geneve de 1948 nama protokole yayo yo mu 77 avuga ivyerekeye amategeko yo mu ngwano ariko ararengwa ko abasivile ntibakingirwa nkuko biri abantu baba bafashwe baba prisonnier de guerre ntibashobora kwerekanwa ku masanamu ntibashobora kwicwa n'ibintu byinshi bariko barahonyanga ejo aho gukera intahi ganje bazobibazwa abo bose niko no bivuga
murakoze cyane ni no kuri izo mpanuro nziza cyane z'uguhanura abarundi muri bino bihe bigoye bamwe bamwe cyane cyane abari muri iyo migwi iriko irafatwa gacisaga isaki kugira ngo bashobore gufatana mu nda gukorera hamwe kugira urunani kugira ngo bashobore guhangana n'ibihe bikomeye uburundi buriko buracamo turangirije ko ikiganiro cacu akari ku mutima kuno munsi mu nkunda ariko imbere yuko turangiza iganiro cacu nshimire cyane abatumire bacu nshimire mwese mwariko murakurikirana iganiro nsaba imbabazi cyane ko umutumire umwe atashobye kuboneka batagize na Robert twari twifuje yuko dusangira ikiganiro nisabe n'imbabazi kumihora yoba itabaye neza cyane nkuko twabyifuza rero reverie bazi kamwe ndabakengurukiye cyane ku nkenguruke nterano zanyu
mwakoze kutumire bakoze nabadukurikiye
Maître Gustave namwe ndabakengurukiye cyane gose
mwakoze namwe kudutumira
Chantal Niragira niwe ari mu buhinga bw'ibyuma nawe nyene ndamukengurukiye cyane Jeremie Atangimana niwe yari imeshe kino iganiro ndabahisango ku munsi wa mbere uza na Gahwane
Umviriza kare ku mutima ndakabwiwe akare ku mutima ni kiganiro cha radio igicaniro mu kare ku mutima barundi baraserwa akababakiye baraterera bakaganira bahana ijambo mu ntumbero yuko burundi bwo kogorora bugasubira kwijambo mu makungu amahoro n'amahonda agasasagara mu burundi bwa nyaburu